my gents.
Sure.
Nenkinga la.
Yeah.
Una intombi njengawe.
Nami ngifuna intombi. Ke basethe ngomsizi. Kuba intombi yasikhala.
Lo musho sibi. Ubangibale. Ara spa. Ntika uzokuthatha intombi.
Hayi nkosi nathi asiyeke le ndawo.
Ara spa.
Asiyeke le ndawo.
Hayi akunakini.
Kwasi sesifuna intombi. Manje, manje. Ima uthi ngize ndlapho you
still
ethini.
Asambe mina nawe. Now
ma uthi ngizokho.
Show me I love you within a minute. I miss you, you know a minute. But does it see the letters starting
now?
Sawubona Bosji. Sikhe ngibizelele. Bosji, angijazi ukuthi ngiyakuthanda.
Ya, ngiyazi.
Bengifuna ukwazisa ukuthi usipha ucela i-challenge.
Ngiyazi phela le ndaba idumi lokishi lonke.
Ngono ngoba uyazi. Ngifuna ukwazi ukuthi le ntombazana ngiyithanda.
Okay.
Ngifuna ukwini i-challenge. I want to remain at the top.
Sikhe into nendaba ngayo ukuthi ufuna ukumela at the top ana ndaba nemizwa yakho.
Nendaba ingakho ngitshela.
Sikhe ngiyakuthanda and ngifuna ukuluza.
Osji, akuthembisa angeke ungiluze.
Uyangithembisa?
Ya.
Yo.
Bye bye.
Ish. Amajita Nestoko gave me this.
Yeah, I like it.
Okay, I'm not saying at you.
Okay, bye bye.
I'll fit a sanction with his hand.
Hey, I'm not courage.
Okay, I'll fit a sanction with me.
I'm going to go to the house. Ayi wena uyakhinya wena. Ibili khohlwa nezihlangu zakho. Ayilele le. Ayilele. Don't you get me wrong, I'm not blaming you.
Hello, babe.
Hello. Unjani?
Nyapi.
Uyapi? Afuna ukungazisa abangani bakho. Sorry. Hello. Njani sibali? Nakugcina kudala ifike. Ayikha.
Hello.
Hello. That is not a man. I'm too villain. I'm too villain.